Ka tii, kua whakarewa hia e te kā wanatanga, tā rātou rautaki kā maka mo te 30 tau kei mua i a tātou. Hei tā rātou, i tā maki makaurau i te rānei, koenei te rautaki e te tuki ai ngā mahi kā maka matua, hei oranga mo Aotearoa. Engari, kei hea te wāhanga o roto i tēne rautaki e whanake ake ai, te whai wāhi o ngā Māori ki ngā mahi kā maka, ngā mahi hanganga. A nei rā te pūrongo a Kruze Tangira.
He hanga I te apōpō, kia kōkiri ai I te ahumahi, mā ngā iwi.
High quality, reliable infrastructure is critical to the future of our country.
Engari kei reira hoki, ngā whakapōrereatanga.
I te korenga o te hau kāinga, te whainei e nei tūmomo mahi, ko tā te kāwanatanga te rapu kiwi ki ngā rāwaho, ko nui te pērā.
I timata mai te ahumahi hangana Māori I te tau 1952, he ōhaki mō ngā iwi kia whai pukenga ai rātou.
Ko taku kupu aki ki neki a tātene tamariki, a tātene rangatahi, he pai e nei mahi.
Engari hei tā minita Chris Bishop, kāre he pakuaro mai te kāwanatanga mō te Māori ki te ahumahi nei.
Well, there's nothing specifically in the plan around Māori trades training, but the point of the 30-year plan is to develop a more coherent and cohesive pipeline and give industry more certainty and confidence.
I te mātaua Māui, he mahi nui kei mua I te aroaro, I nā I haukerekere rātou e Huripari Gabriel I te rātou.
Ko roa mātou o kahungunu, ko noho nei I roto I tēnei āhuatanga te whare ore.
Ko tā te kāwanatanga titiro ai mo te 30 tau, ko te āta whāngai atu I ngā kaupapa, ko te rapu I te kaupapa tika ki te whakatūwhare me te whakatūtuki I era whāinga. I ai ki te māngai no Ngāti Kahungunu a Baden Baba, me whai hua te kāwanatanga ki enei momo mahi, hei painga mo te motu.
There'll be a very beneficial payoff for you know, young Māori boys and girls getting into trades training.
Ko tēnei ara, he ara anō, engari he ara me whakawhanake, he ara me tautoko.
Ko te whakatū I te apōpō kia para ai te rangatahi ki te aratika. Kruze Tangira, te karere.